Ninja, my daughter. 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 Ah, some memes, girl. Yeah, it's Batala, man. It's Batala, some memes. It's Batala, some memes. Lezi nje amehleka ungafunga ukuthi i-rap into ecool. Yusuke basebenze mutual cause ba-rap into ethule. Umrapper methola intombe enhle umbone ezenza into enkulu. Thekene ugesi ngiyayishubha bese ngiyogqiba ikhebuli. Ya, angishayi ngiyavithiza, ngiqashe ngiyadiliza. Ngihlali ngiyaphithiza, ngisabi ngiyaxixiza. Ngibali ngiyashiblika, ngihlali ngiyakhiqiza. Ngiyasheshisa, ngizokhithiza. Sudema wishes granted, kusasa olayini bazongiholisa. Zicwala mina ingane zibuze why. Emina ngithanda umzansi, lezi ezidla iwunga zithanda i-Paraguay. Ngiyarepha stila ngimi inhlanhla ngaphazizi. Ngishona khona ngiyikhiphani kodwa zizi. Gcoba amasivizi noma ngifotokopha ngisesifaya stili kodwa zishi. Sengizokushunqa ikhanda, ngizokuduma ikhanda, ngizokuvukulaka. Ngisezwa muntu ekhaya, ngizokufuna isamba. Mina ngidef noma kheni khuyaza, ngizwa luthe ekhanda. Ungazongitshela ngama-rappers awork. Ngiziba konke ne-role model yabo engibhinqa ngevesi. Nale mpathe yi-hate ngiyayibuka izothola i-fan badge. Sengane i-album yomrepho negama elishoda nge-dash. Bathi ngiyaginqa ngiyashisa ngiyagiya lagikiza. Bathi ngiyasika ngiyasipisa ngiyakhila la believer. Bathi ngiyatisha ngiyalicika ngiyanifita la ngiyastika. Bathi ngishange ifeature shibhile ethaveni beshibiza. Nginja ngelirikhi ngihlinza ngeminithi ngibifa ngelimithi ngidida amagimikhi babamba sobhasuka. Nginja ngokuxovisa inkinga ngulokishi ngibridge amabhobhili shifta ngakushonisa impatha bhasobha muva. Ncinza ama-CBC ncinza ama-DGC cinga business ngimisa ngosikisi sikhwama ngisosha thula. Ngirepha ngeminingi ngirepha ngefeelingi ngirepha ngeshizili ngideda lestiki nimchaka ngiyafoja dlula. Loke ngifundile le ngifikile sengiloke ngikhulile. Ngasi ku-NS5 solani mama babamu ngafundile. Loke ngirekhoda ngizopopa nefiye yami ukushoda. Bro ngiyashizila ngiphile i-reply fukhiye wami ukunotha. Namhlanje nangidisa nangibhinqa ngakusasa nangifila. Ngakusasa nangivimba nifuna i-feature nonke ngiyanziba. That's why I've come to realize niyifebe kwanina. Ngasi ngisiphisa ama-G-strings olayini bami niyabaminca.